Yes, I am talking to you.
Right, 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 right
And eventually, everything I say will be the truth.
Wham 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 w